Nakuita Bwana, njoo unisaidie Bwana Yesu, maana peke yangu sitaweza. Haleluya.
Nakuita msaidizi.
Msaidizi.
Zimeniandama, magonjwa yamekuwa mengi, nakuita Mungu wangu, uje uniponye,
uje Bwana,
nakuita msaidizi,
nakuita,
nakuita
Bwana.
Jehovah Mungu, uje uniokoe,
uita Yesu,
nakuita.